Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe indaba eshisa igama lami nguVusi Mavu nakwi channel ehamba phambili umkhanya ku DStv bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu umlisa okade siza laphana umntekhala eqenjini elisha laphana kade belivulile laphana umaqatha ubhale kanjena ke laphana wengane zakwethu ukhiphe istatement wathi ngifisa ukuthi ngixolise kushwi okunguyena umuntu engibukela kuyena okuyiqhawe lami ukuba konke ekade ngikwenza bengithi kuzokwenza inzuzo empilweni yami. Kuthe uma kubhalwa-ke lapha ngezansi kwathiwa umaqatha uselaxaze iqembu umntekhala noDoxin. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngale statement. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi subscribe cize nebhel ukuze uzothola ama notification njalo masiposta i-video enye.
Andile mina park, ngivula nomfazi. Uye kwaqhuma isiphame park, ngivula nomfazi. Kwaqhuma isiphame park, ngivula nomfazi. Uye kwaqhuma isiphame park, ngivula nomfazi. Ase ngihlili kabuhlungu, bengithi uyangithukula.